Straight from Jamaica, le 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 le. All black man in a Europe, all in America, le 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 le. Let's return, let's go back to the motherland. I know we have to go with the black star liner. I know we have to listen to Marcus Garvey. Africa, le 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 le. Sing a jah, straight from Jamaica, le 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 le. All black man in a Europe, all in America, le 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 le. Let's return, let's go back to the motherland. Give us the teaching of His Majesty. Let's live as one in a unity. Let's stop the tribal war. Let's take self-control. Let's live in love, yes, you and me. Open up your eyes so you can see. Praise Rastafari, King Isilasia. Le 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 le. Mama ma, mama ma, mama ma, Africa. Le 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 le. Sing a jah, straight from Jamaica. Le 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 le. All black man in a Europe, all in America. Le 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 le. Let's return, let's go back to the motherland. Straight from Jamaica, le 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 le. All black man in a Europe, all in America, le 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 le. Let's return, let's go back to the motherland.
Le 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 le